K. Baby look, all I want is baby is you. Akekho omunye wena kuphela nje mabu. Angifuna wena sithanda sami uhla seduze nami ngikubuke emehlweni kutshele njalo ukuthi ngiyakuthanda. Uwena wenza ukuthi imizwa yami igqume, imizwa yami ivuke. Ngiyathanda yizwa nono eshi nobhethiri uyazi lolu thando lethu. Ungavumile abanomona bamosha uthando lwethu. When I look into your eyes I see my view. Chawa if you the one of a kind, you the love of my life. When I see your pretty smile I smile back, cause you all the reason why she got my back. Put my hand on asabi, I always by your side. Isando sami ungawari, ngifuna ukukuthanda ngoba ngiyathanda. Wena kuphela wenza ngifile ngathi ngigulela ikhanda. Eish, yazi na ukuthi ngiyakuthanda, don't wanna lie. I can tell your life so many times, and you know sometimes sinoxabana siphinde sixolelane, sihlale phansi sibonisane, ungibonise uthanda. Sithanda sami siphinde sithagane, uyakhumbula the first date siqala ukubonana. I swear to God I couldn't sleep, ngijahe ukuthi asihlangane. Ekhanda ngizizwa ngisangane, inhliziyo ishaya ngamandla. I wonder kuzosanini, ngiphinde futhi kubambe ngisandla. Ngikutela emehlweni esakhe isiginci sikhala enhliziyweni. Asikhohlwe umdudu njengosindo ngisemathandweni. For real nana, impatho yakhe ingenza ngisangane. Uthando nginika lona livutha bhe ukudlula ilangalo. Ngifuna wena sithanda sami, akekho omunye wena kuphela. Ngithanda wena sithanda sami, ngicela uhlale seduze nami. Eish,
angithi nawe uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani. Ngicela uhlale seduze nami ungangishiye.
Sure.
Asa. Sure.